koma maphindu amene kupeza mulomba ni kuti nkhuni sititovutika kapena kupita kutali amene tizochitira kale kale tizovutika kutema mitengo vikulu vikulu kuchita nkhuni umu mitengo umu muli zakudya zina monga ndiyo tupezeka kuti tuthandiza vanthu nkhani ya ndiyo vanthu vachoka kumidzi bo katenga ona ndiyo muno mkhalango mwathu
tuli abansansa kabiri abatotera pali ba world division na bakomako mo program ya thrive pakutuletela masambirilo ayafia kusungirira filengwa na lesa mabo mushiri ifimu tine na mashampanga chiputulo cha bulimi kuli obuno nshina ngulo obusomboshi ubo twano nkelemo okupitila mu mubuchi okusungirira kwa inwe mpanga kulaletu omwelo usuma pakuti atwinga lapema bwino bwino
ehe nkhalango iyi ukoma kwake somonga pambali yakuti mwana akadwala kuli vimankhwala vya pachiboyi pomwe timapita ukafuna tiloba mkhalango momwe tikumba kumankhwala tathandizikirako kubana nubweranso kuli twakudya totwina wakudya vana monga tunthudza tuchani tupezekanso mkhalango momwe amapitanso vana ukathyola tuvipaso timadya so ndiyo bwino wake omwe nkhalango iyi omwe tikamboti thrive inagwira ntchito tiphunzirisa maphunziro yakuti tipange nkhalango